And let me visit Rwanda. Gukora ibindi
amashyi menshi cyane tumushimire arakoze David amashyi.